Ngoja ngoja. Ngoja kidogo. Sasa wewe mpia ume change. Ngoja, wewe ngoja kwanza.
Ngoja kidogo.
Okay. Hello.
Good.